Dan gwar jarsan mincha dam swai cars. Chuan ta draubars. Mi sharm hadars. Na sharm buyam ma chuan ta yakam. Udan gwar fnayna. Chuan ta sakman hinja. Konawa winja chuan ta dam sharm.